Owete nolocho gi rem nyarombo. Namba ariyo, owete nolocho gi wach Nyasaye mane gifulo. Namba adek, owetego ne ok odewo ngimagi nyaka tho. Nitie gik moko adek monego wakwany kanyo king'eyo ni wan e lweny adier kendo wakedo gi jasigu Satan. Muma nyisowa ni osingnwa ni nyaka walochi ka wayiengore kuom teko Yesu. Nikech owacho ni owete nolocho gi rem nyarombo. Remb Yesu tilochogo nade? Amiyi ranyisi mapiyo ewi ng'wech. Ne par wach mondiki Luka sura 19. Luka sura 18 aparo, ng'iane. Mawuoyo kuom ng'at miluongo ni Zakayo. Ng'iane kae chakre verse 1.
18:1. Yesu nogoyo ne jopuonjre ne ngero moro mondo opuonjgi go.
Soma ne thuon wach.
Thuon wach.
Luka sura 19. Soma soma thuon wach.
19 wacho ni Yesu obedo wendo e od Zakayo.
Bas, makamaka break. Koro ing'e story man kanyo no. Ka Yesu oromo gi jaricho. Jaricho madwaro warruok miluongo ni Zakayo. Ong'eyo no jaricho. To ndiko lero ni jo Yahudi mane nitie jolemo, jo sabato, jok momono chike nyake lela wangi, koneno ka Yesu bibedo wendo e od Zakayo ma jaricho, to ne ging'ur. Magiwacho kergi ni neuro bibedo wendo jaricho. To Yesu odwokogi niya, nabiro mondo amany, ok abiro mondo amany joma beyo, to nabiro manyo nyithind Israel molal ka rombe. An nabiro mondo amany adwar jaricho. Koro kelo ni wachno mondo ine e pichano, ka nitie jalemo moro ma ok ne ni en jaricho, ok yot mondo ilochi. Nikech remb Yesu nochwer nang'o mondo opwodh richowa ka wayie ni wan joricho kendo wakwayo ng'uono. Akelo ni mondo iwinj ni owete nolocho gi rem nyarombe matemo yaroni no. Gima nyalo miyo ilochi kokalo e remb Yesu Kristo, jalemo moro amora yie ni in jaricho. Kendo iful richoni no, ichiwri mondo ilokrie, to Nyasaye biro pwodho richoni no gi remb Kristo manochwere msalaba. Pari ni Paulo kandiko ne Timotheo mosiepne ka en e od jela. To wacho ni Timotheo, mano Timotheo sura, king'iyo sura 1 verse 15. Owacho ni ang'eyo ni Yesu Kristo nobire piny mondo owar joricho. To an e jaricho marach molo joricho duto. Pare ni sechego Paulo jayalo. Pare ni sechego oyalo kendo timo gik madongo mineno. To ne kaka odok piny akelo. Okoni an jaricho marach molo joricho duto. Koro nyaka iyie ni jaricho. Owete nolocho gi rem nyarombo. Atieko lero ni wachno. Kidwa ni bed jaloch, yie ni rach molo jok maricho. Namba ariyo, owete nolocho gi wach Nyasaye mane gifulo. Mondo walo jachien, nyaka wang'e weche mag Nyasaye man ei muma. Johera nyaka wasom. Kendo ok wasom asoma muma. Wanon muma matut. Ka Roho mar Jehova Nyasaye otelonwa ei nono muma, wadhi bedo joloch. Aleluya. Nikech Yesu, bende wakawo ranyisi kuome Mathayo sura 4. Ka jachien oyweye gi lweny, to siko kosiemo ne jachien gik mane muma. Ka Satan koni lokide gi kuone cham, Yesu koni muma wacho ni dhano ok bed mangima gi kuon kende. Ng'e gimondik ei mumbi. Kaeto wach namba adek, owete nolocho ka ok gidewo ngimagi nyaka tho. Ne ok gidewo ngimagi nyaka tho. Giichung gi Yesu Kristo ka ok gikwedo adiera mondik e mumb Jehova Nyasaye kata e muma maler. Nikech wach Nyasaye no en Yesu Kristo. Kar chakruok wach ne nitie, wachne ni kod Nyasaye, kendo wachne en Nyasaye. Mano Johana 1:1. Koro owete ne ok odewo ngimagi nyaka kar tho. To mana nikech wach Nyasaye. Kaw thuolo mondo ing'i ane sigand muma, jok mosebedo joloch mane ok odewo ngimagi. Wachagni katang'o ni kata kuom ng'at ma okwongo tho e sigand pinyni, e buk mar chakruok ang'wen iluongo ni Abil. Kaini nego Abil nang'o? Onego Abil nikech Abil ochung' gi lamo Nyasaye madier. Ochiwo misango kochomo wang'e kuom nyarombo. Wakaw ni ranyisi kuom Musa wuod Amram. Musa nosomo. Kendo e somo mar sikul, Musa ne riek. Musa osomo nyaka weche mag military, weche mag lweny. Nong'eyo te. En nyaka gi certificate manyiso no ng'ama riek. To Musa, nikech wach Jehova, noyiero mondo sande gi joge Nyasaye. Kendo nowacho ni onge ber kuom keto pacha e mwandu mag Misri mabiro rumo. Musa nonyono certificate neno e tiende. To chiwore mar lamo Jehova Nyasaye kendo mar sandruok gi nyithi Nyasaye. Echa okwayo rombe ka jaduong' iluongo ni Jethro. Tich ma ng'at mariek mosomo ok onego bed ni timo. To duokore piny nang'o wach Nyasaye. Nochiwo ngimane nyaka tho. Kawi thuolo mar ng'iyo Sadrak, Mesak, Abednego. E buk mar Daniel sura 3, king'iyo chakre e wes achiel, sama noriw jolemo te obedo achiel e bwo loch sirikal, Nebukadnezar ruodh Babylon onyiso jolemo te, bed ni lamo yien, bed ni lamo chuma mothedhi, bed ni ilamo dwe kata ilamo chieng', bed ni lamo Nyasaye mangima. Nebukadnezar jatelo mar sirikal mar Babylon nogolo chik ni odiochieng' achiel emileme. Odiochieng' achiel no ilamo sanamu mochunge pao dora. Mowacho ni ng'ata ng'ata ma ok nogo chonge piny ne sanamu inego kolutie mach mager. To miye duoko ni Sadrak, Mesak, Abednego genodagi kulore. Olungu gi ire momiyo gi second chance mondo gitim yiero kendo. Ma openjo gi ni Sadrak, Mesak, Abednego be en adieri? Bene dir gima winjo kuomu ni udagi lamo sanamu e paw dora. Koro chakre kawuono amiyo thuolo kendo. Kuwinjo dwano thumbe mayore yore mag Kaldema gi Dulsema, gouru chongo piny ulam sanamu no. To ka ok ulamo ili tuwe mach maliet ni. Sadrak, Mesak, Abednego ne ok odewo ngimagi nyaka kar tho ne wach lemo. Ne giduoko ruoth Nebukadnezar ka gin jochir, ka jolweny oluoro ruoth. Gikoni ruoth, ok wanarit chikni. Chikni no ok wabirito. Nyasachwa mwalamo mepolo ni biro resowa e lweti kendo e majno. To gimedo niya, to kata, wesno wijiwilgo gisomo wach mar kata. To kata, ka ok oresowa, ting'e malong'o ni ok wanalam sanamu, be ok wanarit chikni. Mago jok mane ok odewo ngimagi nyaka tho. Nyasaye dwaro jok manyalo chung' gadiera ka ok idewo ngimani. Bed ni dhi yalo, kata ok okowi, kata ok omiyi chiemo imodho mana pi. We dewo ngimani, chung' gadiera mar Jehova. Kata bed mana ni ok okowi oriembi gi gari. Kata bed mana ni ing'ado misachi. Nikech ichung' e diera mar Jehova. Kata gik mana ni nyalo riembi e tich. Ni koro to watami ok itim tich. Kisomo sigan kanisa, kanisa mar Efeso, Smurna, Pergamo, Tuatira. Nitiere kanisa moro ma mano winjo malit. Iluongo ni kanisa mar jo Smurna. Ndalo mane ng'at miluongo ni Diocletian osando jo Nyasaye malit kanego nyithi Nyasaye. Remo chwer ka pi. Between 300 and 3 nyaka 313, 10 years ma e professor wacho ni ibiro yudo sand kuom ndalo apar to bende jadiera nyaka tho. Jaera e ndalo kisomo sigand kanisa mar Smurna no achiel kachiel tidhi yudo ni jo Nyasaye mane tiyo e loch mar Rumi, jo Nyasaye mane odike tije madongo e sirikal noteng' lwetgi mogo te. Ne gidonjo chandruok malich. Omiyo Yesu wuoyo gi kanisa mar Smurna kowacho niya, ang'eyo kama idakie. Kanyo kom Satan nitie. tirito nyinga ahinya. Ang'eyo ni in jachan, to kata kamano, ija mwandu weche mag chuny, ija chane weche mag piny. Deo ngema. Nyasaye dwaro ni kata kudong, ni tele milonyo kuomi. Eo kang maintie, to chunga chunga adira mar Nyasaye. E giko ne, Nyasaye no miyo sembo. Koro yu mar locho, omewa ei muma. Jachien ochano mar kedo gi kanisa. Kao tiyo gi methods abich, kendo gin methods abich kende. Ne ose punyore moko chien. To wachaka par nge wesa chela chel. Number one, method number chel, majachien ochano mar tiyo go, and Satan will come himself. Jachien biro biro kende. Ka okedo gi jo Nyasaye. Ntiere lwenye majachien nyaka bi kende, makedi gi ji aching. Mano ne wayudo. Ne Satan ondiki buk mar jo Korintho mar ariyo kisomo sura 11 verse 14 Paulo ndiko kwacho niya ne kata mana Satan owuon bende temore kagima en malaika mar ler. Koro nitie lwenje moko maka jachien dwa wuondo ng'ato to en mubiro to temore kagima en ng'ato kata kagima en malaika. Nyo wayudo, ni nitiere kawuono, sewuono jolemo mang'eny ei kanise, ma ng'ato, mama moro ninda gotieno, tuleko, dayo moro manotho, igni pradek mokalo, ni wuoyo kode, kone ne ech maingo ne, kinyolo nyathini tichaka, kaitowa ni ngamotho karo wuoyo, ya wajok motho gikare neno, ginok ngamotho, non mumbi, ondiki buk mar Ecclesiastes 9 verse 6 kadhi mbele chake verse 5 wacho niya chutho jok mangima ong'eyo ni gibiro tho to jok motho to ok ong'eyo gimoro kata matin onge pok ma gibiro chako yude pinyni kendo wich owil kodgi chuth ok ginichak gine gimoro amora matimore e piny mano iduo ni Nyasaye wacho ni jok motho ok ong'eyo gimoro kata matin. Be ok inyal neno gik matimore piny. Jachien owuondo jolemo mang'eny. Ni jok motho nyalo nenogi. Kidhi e liel, kiwinjo ka ng'ato ywak. Oywak gi nying ng'at motho. Imosna nera, imosna wayu. Ma ji twang' nyaka lewni, ka gidiko ng'ama otho. Miyud ka ng'ato ndiko. Gidiko e ng'eti sat, kata mbelene. Ni rest in peace. Iwuoyo gi ng'a. Rest in peace. Johera, ng'at motho, mumowacho nokia gimoro. Okonegi wuo kode. Jolemo bende kidonjo nyaka kanise, jomoko go nyaka chongi piny, ni gilamo Nyasaye kanisa, to luongo nying Petro Madagatifu. Mano tho higa 60. Petro Madagatifu, kwanwa. Paulus Madagatifu, kwanwa. Maria Madagatifu, kwanwa. Wan joketho. Iwuoyo gi ng'a jalemo. Mumowacho ni ng'ama otho okia gimoro. Chakinona bugucha. Zaburi 115. Wes 17. Som piyo piyo. Kawuono wuoyo methods gi te. Mapiyo wing'wen. Chak somo. Wacho ni ya. Jomotho ok pak Jehova. Kilago iluko makawuona ne. Jomotho ok pak Jehova. Ah, soma niki microphone.
115 verse 15.
Verse 17.
Verse 17 wacho niya.
Wacho niya.
Joma otho, ma odhi e piny ma ji ok losie, ok pak Ruoth Nyasaye.
Itieko. Joma otho, odhi e piny ma ji ok losie. Jogo ok pak Ruoth Nyasaye. Tema ng'ato pod oketo ji ni to kene winyo, to en chako gima manyien gi Kristo. Koro ng'ato wuoyo ni ng'at mane otho mane lemo cha, nodhi adhi e polo. Petro Madagatifu, ukwano Nyasaye kono. Miriambo kabisa. Ilamo jachien, kikia ni lame. But nitie jok malame kung'e ni lame. Method number 2, Satan will work through ministers of righteousness. NOT kokalo kuom jok mapuonjo ji tim makare. Mano bondeke. E jo Korintho mara ariyo, sura 11, verse 15. Paulo wacho niya, omiyo ok en gima buogo ji. Ka jotich ne bende oriasore, ni gin jotich tim makare, ta chien notiekgi. Jotich Satan kare nyalo riasore, ni gin jotich tim makare. Ministers of righteousness. Ginyalo riasore. Maka jotich Nyasaye ting'o muma, gimbe gin nagi muma. Ka gitwang'o kode, kata sude, magidetai, gimbe gidetai. Ka jotich Nyasaye nyago chongi piny malem ne ng'ato, gimbe gigo chongi piny gilemo ne ji. To gi am minister of righteousness. Ne wang'eyo ranyisi, e buk mano Mathayo 16, 16, kadhi mbele. Ka Yesu wuoyo gi ministers magi 12, uwinyo ka ji wacho ni an ng'a. To ji dwoko ni jomoko wacho ni in Elijah, jomoko ni in Jeremiah, jomoko ni in janabi moro. Kae to penyo ni to unu wacho ni an ng'a. Petro dwoko, mana minister of righteousness, odwoko ni in Mesia, in wuod Nyasaye mangima. Kae to Yesu obedo mamor gi Petro mokone, Simon wuod Jona, in ng'at ma ogwedhi ahinya. Gino kinde midwoko e ringruok gi remo, to Nyasaye emowuoyi. Petro mor, Yesu be mor gi aminesa no. To kigike wes 21 gi wes 22, som, weso som, wacho niya.
Owacho niya.
Owacho niya.
Chakre kinde no.
Chakre kinde no.
Yesu nochako nyiso jopuonjre ne malongo niya.
Yes.
Nyaka adhi Jerusalem mondo jodongo gi jodolo madongo kod jopuonj chik
osanda. Yes.
Kendo nega. To chieng' mar adek anachier.
Chieng' mar adek abiro chier. Som. Yesu lero weche manokor.
To Petro nogole tenge.
Petro, a minister of righteousness, golo Yesu tenge.
Mokwere niya.
Okwere niya.
Oyo Ruoth.
Oyo Ruoth.
Gima kamano ok nyal timre ni ngang'.
Gik miwacho mokorgo, weche mipuonjo ji mokorgo, gigo be timore. Hey. Chak somo, dhi mbele gi somo.
To Yesu nolokore.
Yesu olokore.
Mowacho ni Petro niya.
Wuoyo gi a minister of righteousness niya.
Ae nyima satandni.
Ae nyima satandni.
Idwaro
geng'a. Nimar.
Paro mari ok paro mar Nyasaye.
Paro mari no mano pach Nyasaye. Mano pach dhano itieko. A minister of righteousness nyalo tiyo gi pache mar dhano. Kata pache mar sikul no somo oriek. Mo mislead church. Majo Nyasaye lale te malutre bugo. Nyasaye dwaro ni mondo wayigre kuom teko mar Nyasaye kod wachne. Nyasaye dwaro ni mondo wahere, watine gadiera, ka wachomo wang'wa e msalaba. Yo michomogo wang'e msalaba, non muumbi e yor lemo. Nikech wa Nyasaye noloko ji. Onyalo miyo iyud warruok. Paulo noneno. Method namba 3, nyo wayudo. Wuoyo kuom gimiluongo ni organization. Jachieno chano mar tiyo gi kokalo kuom grube. Organizations. Buk mar Fwenyo 16, wes 13. Joano neno, e ndalo mar giko kitang'o ni gik madhi timore. Kendo neno, oneno chunje moko adek mochido. Kawuok e dho thuol, to wuok e dho ndiek, to wuok e dho janabi mar miriambo. To wacho ni chunjego, gin jochiende. To gin gi teko mar timo onni. Kendo gidhi ir ruodhi duto mag piny ngima mondo gichok ji. Mondo ikre ne lweny, chieng' maduong' mar mirim Nyasaye. Johera, nitie lweny maduong'. Iluongo ni the great day of Jacob's trouble. Nyasaye dhi lor gi gige mag lweny. To kapok olor, oneka chunje adek choko ruodhi duto ma piny ngima. Ichoko ji grube mondo ikre ne lwenyno. Sura 38 verse 22. Ka Nyasaye penjo Ayubu chieng' moro, oneno ka Ayubu mino kode wach. Penjo Ayubu, na Ayubu, bi ng'eyo kama kane pe mondo ikre ne chieng' lweny. Chieng' maduong' mar mirim Jehova. Johera, e seche ma masiche abiriyo mondike Fweny sura 16, Diluare penika mane odichi mane thuolo ma iluongo gi dhok machielo ni the great time of Jacob's trouble. Chingno pe dichwe ka koth. En e lweny miluongo ni lweny mar Armageddon. Kapo ni isewinjo wachno, jomoko osewere nyaka e wer. Lweny mar Armageddon bedo samane. E seche ma masiche abiriyo lwar, masira mokwongo dhi lwar. Kaeto masira mar ariyo, pige dhi lokore remo. Dano niga donde chakre chuny wiye nyaka tiendgi piny. Mano seche ma yalo rumo, Nyasaye koro pando joyalo koni joyalo oromo. Weuru ng'ama rach osik karach, ng'ama ber osik kaber. To ka masira mar auchiel lwar, mane thuolo ma Nyasaye lor mondo oked lweny ma iluongo ni Armageddon. Armageddon ema pe dhi chwe ka koth. Ok ni koth ema dhi chwe, to pe ma pegne romo kilo 50 dhi chwe piny ka koth. Dhi yudo ka piny ngima osebarore diere adek. Okaka maduong' ne piny ma kirigo kichomo yo east ni dhi manyo joyalo mondo oyalni, tiyudo ka ok inyal kalo. Kidok west ema muso wacha muso boro west 11 ni ndalo biro ma kech nobedie piny. Ji noringi ka gidhawo ka gimanyo wach Nyasaye to ok gidiyudi. Ni kik uriwru gi joma ok oyie. Ere kaka ler diriwre gi mudho? Winjruok bedo e kind jachien to gi Yesu Kristo nade? Ochako ler e buk mar Jakobo 4 verse 4 e loko machon. Un chuo gi mon materore, ok ung'eyo koso ni ka umako osiep gi piny to utimo sigu gi Nyasaye. Ng'ata ng'ata kidwa bedo e kanisa Nyasaye to wach Nyasaye monego yalni to kelie riwruok. To ka ok wach Nyasaye to jachien dwa tiyo gi ruodhi mag piny through pesa mawuok e World Bank kendo dhi gi kar kama odhi keto one currency ma gikni onge pesa minyalo golo fuku ming'iewo go sukari to idhi losi kompyuta kirwako gimoro ni microchip kata biochip kuom ji ma mano be milando kata mana sani ni en gimiluongo ni digital ID. Ji mang'eny wagi odinore ok ong'eyo kuma piny ochomo. Johera, bang' rwako digital ID kuom ji, to dhi gik ni onge ng'at madhi tiyo gi pesa e lwete. Nochak oji mos mos, okel gik machalo M-Swari, M-Pesa. Gik ni koro kidwa dhi idho kata gari, nitie geche michulo mana through M-Pesa, ok imigi pesa direct. Gino kelo wa kamoro. Microchip nitie, idhi rwak kuom ji sani, kendo ok ang'eyo kata higa manyien no rum ka gino pok obedo system. Nikech ng'ato ni Bill Gates okaso wachno moloyo ahinya e pinywa mar Kenya ka. Wach digital ID. Jehova Nyasaye dwaro ni mondo wabed motang'. Gigo te idhi ywa godo ji mondo gino koseketo e lweti to dhi ringe remo to bire brain. Koro ng'ato nyalo control in robot. Ng'ato control e ubongo ni en Vatican City to control gimo ne gitim. Kidwa nonegi te odiyo ma switch button moro titho kanyo. Mane kama piny ochomo. Nikech itimo gi miluongo ni population control. Idwoko namba mag ji mang'eny chien ma ka gweng' moro nitie ji 100 idwa neg madong ji 10. Piny ok ni kama ber. Grube go tero wa lamo Nyasaye jachien moro miluongo ni Mary. E higa mar 431, ndiki higa no, 431 AD, loch Rumi, nogulo chik moro. Ni ng'ato ka ng'ato ma jalemo nyaka lam Mary matakatifu. Kichako lemo ni chako ni Maria matakatifu, min Nyasaye kwanwa wan joketho kawuono gi kar tho. Amen.